Zurgi mamona kurichi mano Mabia kuma ye yari fiti mavu Nasanze sabga kurudasanzwe Tuzamu kimbinga tukia hile nge Izatu mutazi gira wishi mavu
Action.